Mininzi imicelimngeni eyenza iFynbos ibe semngciphekweni. Le micelimngeni iquka abantu abakha iFynbos imihla nezolo. Kodwa owona mcelimngeni umkhulu kakhulu zezi zityalo zisuka kumazwe angaphandle, njengoko ubona.